Eka madam lamanene ndza mpirisa hinkwerhu a hi langutiseni maxelo eka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisela mpfula leswaku hi ya mahlweni loko hi langutisa leyi a xikarhi ka tiko yi karhi yi xaxamela ku yisa leyi a dzongeni wa tiko yi ri na mpimo wa 68% kambe loko hi langutisa swifundzeni swa le xikarhi ka tiko yi ri na mpimo wa 31% hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukisi hi ndhawini teto kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku mpfula yi karhi yi ya mahlweni yi ra mpimo wa 31% loko ya fika kona leyi a dzongeni yi ra mpimo wa 68% hi kombela vanhu hinkwavo mi swi tekela nhlokweni ndhawini teto kambe loko hi langutisa swilemukiso swa siku ra mundzuku ku ta ku ri na mpfula ya tilo leri ka ta ri karhi dzinda swinene loko hi langutisa le dzongeni wa tiko kambe ku ri na ritshwa loko hi langutisa le en'walungwini hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise hi ndhawini teto samaxelo ku ya swifundza hi sungula xifundza ya Gauteng ku ta ku ri na dyambu henhleni ra xifundza xa nkwaxo kambe Pitori yi karhi yi horhi kumbexana yi kufumela eka 29 degrees Johannesburg 27 loko hi fika Vereeniging na yona yi ri ka 28 degrees loko hi ya fika kona a Limpopo tsinka swa ku ta ku ri na mapapa loko hi langutisa leyi avuxeni bya xifundza kambe Giyani yi ri ka 31 degrees karhi yi kufumela Messina 30 Polokwane 24 loko hi fika Lephala leyi ri ka 32 degrees kambe loko hi fika kona Mpumalanga ku ri na mapapa henhleni ka xifundza xa kambe ku karhi kufumela esikhukhuza yi ri ka 31 degrees Lydenburg 24 Middleburg 27 loko hi fika Secunda yi ri ka 26 degrees loko hi fika KwaZulu-Natal tsundzuka swa ku ta ku ri na mpfula henhleni ka xifundza xa kambe ku karhi ku hisa Ladysmith yi ri ka 32 degrees leri Hlangutini Richards Bay yi ri ka 33 kambe Durban na yona yi ri ka 27 degrees loko hi fika Eastern Cape tsundzuka swa ku mpfula yi karhi yi ya mahlweni henhleni ka xifundza kambe Malitsoa yi ri ka 28 degrees East London yi ri ka 21 degrees loko hi fika kona a Western Cape ku ri na mapapa henhleni ka xifundza xa kambe karhi ku kufumela Beaufort West yi ri ka 31 degrees leri Hlangutini ku horile Mossel Bay yi ri ka 19 degrees kambe Cape Town yi ri ka 23 degrees loko hi fika kona a Northern Cape tsundzuka swa ku ta ku ri na mapapa henhleni ka xifundza xani kambe karhi ku kufumela Springbok yi ri ka 25 degrees Sutherland le dzongeni yi ri ka 25 Kimberley na yona yi ri ka 33 degrees kambe loko hi fika Free State tsundzuka swa ku ta ku karhi ku kufumela henhleni ka xifundza xa kwaxo kambe ku ri na mapapa Bothaville yi ri ka 31 degrees Sasolburg 28 loko hi fika Bloemfontein na yona yi ri ka 32 degrees loko hi fika North West hi tsundzuka swa ku mapapa ma karhi ma angarhela xifundzeni xa hinkwaxo kambe Rustenburg yi ri ka 31 degrees Mahikeng loko hi langutisa leyi en'walungwini yi ri ka 29 degrees kambe Vryheid kumbe Vryburg na yona yi ri ka 32 degrees kavulahungu ra mina rilela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.